Ví o tom víš, dřív by my window, ví o tom víš, oh, fret and gold. I see your lips, the summer kisses, babe. Some bird hands I will use to hold. Sends your wind away, the days grow long, and soon I hear a howl with a song. But I miss you most of all, my darling, oh, you're so far. Autumn leaves the half of a
I send you when we the days will roll when soon I da 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 da